some exposed in a long time. We're stuck on the floor, we're singing la la da 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 da
Like ashtrays, and they is cold as ashes.